Kwanza sinanga shoko shoko, rumba ya sinanga robo robo, ndokeka kiburi nyongeza dabo dabo, adonekane togo.